Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesinto esenzeka khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and phinde uklikhe ibell for ama notification. Kwi video yethu namhlanje sibe sikhuluma ngoIsrael Zulu. Israel Zulu simazi kakhulu ngoDon kuyiGomora. And we act impela edume kakhulu khona la eSouth Africa. Usekuthela ama drama nje amaningi khona la eSouth Africa. Last year sambonaka impela eshiya kuyiGomora and kwatrenda ke impela ukuthi wayeshile kuyiGomora baveze impela ukuthi unesinye isifo sokubolelwa amaphathi omzimba and kwatrenda ke impela ukuthi ukhathe unyawo lakhe. So after ke impela etrenda ke impela ukuthi bamkhathe unyawo siphindanga ke sambona futhi naye akaze akhuluma lutho even naye team yakhe ayikaze yakhuluma lutho. Kodwa ukubonakele kule weekend siqhama kuyona kuyo lapha ni funeral yakhe uPatrick Shay. Ukhulumileke impela kuyi funeral yakhe uPatrick Shay edlulisa amazwi enduduzo. Ilapho abantu abaqale khona ukumbona ngempela ukuthi unyawo lakhe balikhathile. Ebeqala ukuvela public after khathunyawo. I hope uyibonayo lo picture up screening. So watholile impela ama interview namanye amaphephandaba washo impela wathi nje manje angeze khona ukukhuluma ngelife yakhe ukuthi ahlahle kwenzakalani. Wayeseyasho kodwa ku TV sombona nje maduze. Bengifuna ukuupdate ngazo ke lezo indaba zakhe uIsrael Zulu. Ungakhohlwa nje ukuthi like le video engithi ke nje. Danke, ngiyabonga.